Whutupōro I whakangungu te kapa o pango mo te wā whakamutunga I te rānei I mua I te rerenga atu ki te whakataetai ipu whutupōro o te ao. Tokomahanga tāngata I haere ki te mā takitaki I te tūranga parirau a tāwera Kerr Barlow he tohu pea tērā o ōna pūkenga whānui. Tuia ki tēnā kua whakawhiwhia ngā kaitākoro katoa ki etahi taonga Pounamu. He taonga hoki te wareware I etahi wā nā wai rā ka maumahara a Jerome Kaino ki te takenga mai ua ua Pounamu rā.
Not too. No. Although I got, the team got given some Pounamu from Ngāi Tahu. Ngāi Tahu. Yeah. Good luck and to help us on our travel, so I'll definitely be wearing that over there.
Hei a pōpō te kapa ōpango, rere atu ai ki Ingarangi.